Yeah, taking you back to the hood, nigga. 2735, dream chasing. Mobutu. Muff Town. Return of the Ghost. It's the return of the Ghost. Crespo, kiss the land. 2735, it's the hood that I grew up at. Day in the hood with my niggas, we just blew it back. We just blow back, nigga, we moving correct. We moving on correct, nigga, with the banky bags. Everybody in the hood wearing they do rag. Regazate la DP, you used to do that. Manyora pak, pok, twali di bullet. Pale makak, hawk, twara go bullet. Pizza pana kadi mengele babar dume. Kana kotsa po juma pana pane par bullet. Le khona no khomo tsaka dai fulela le khona mo wento ba itumela ka phazana mo skazana le rato le paya ka sara ratana rakhatana mo ke mo makhaya rata go mtoro ro tsaita til to ti chaya manyora la kham jolo wa go thelo ka po fire mara pa jole bone ke di gata waya waya pa chila ko de roko ba di tlatsa le ka tlhogo every day ke di gat lo bola wa ke tsholopo every day go pampelwa ka tsa magogo santsane le trendi go ja le troko santsane motsoko dominikine koko kari ne go tsa borasta twista ko montsiwa go sena bo batista re bontsiwa go ro jwang ko magista go tseletsa le fokoli body expressions before stoko sena wa di extensions re no black label la 750 ene re pala ma taxi ka 450 ha tswere 50 no itsu re intsi makasana kwane re police as did re tsuba majaja re utswa midi during springtime re dlala ka le thombo le bo le bombo re swime ko mozombo e ko mozombo re zomba bere go khomba those are the days 2735 kana 80 life finally nice motho a se a itse go tlala di die mare fere ne ke le ntsweng buka di lies ene ke jile ka 541 ya device re fire squad tlo fela re sa warele ka price oro re petsa ka surprise oro tsenya ka Mr. Price ne go le nice re phakamela di ice go twe bona di nights bana ba ba di rights ba motse ba re bitsa di cheese boy ba re marae 2735 those days were always nice those times kiski my slice bo musa sa bo menja bu ga di kaete re tswara bana sna sepele haete le bone bana ba ba sna sepele daete re chike mega si tritsene ka bo cinema re chitse fana giti ba re ke bo cinema na go tsele primary le go modire na go tsele kisi ke ne tama even if to be raid 2735 return of the ghost right now it's we ray 2735 Mobutu yeah that's the area code ya Mobutu ya Mobutu the return of the ghost the return of a ghost 2735 dream chasing